me me confuse so pass me say adwale adwuma e din e wa sase so me buy ntimi me mpa adwale adwale adwuma e don do pa ye musa nkra mo as adwale adwuma e din eh ratu o so no pana sa wo ma adwale ana to say
ino
nya enya ya o so na aya ya so be adwale me bua adwale adwuma bi e din fa me bua
baba
come on,
baby, I'm going to be a